wacu amahoro iwanyu. Mwibagire kuvyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Kuri uyu wa kane, ishirahamwe ARCT yatunganije uruganda rwo kurabira hamwe ibijyanye no kwinjiza ubuhinga bwa 5G mu itumatumanako ry'amakuru. Urwo ruganda rukaba rwabereye mu nyubako za Royal Palace Hotel Burundi. Bakaba barabiye hamwe inkurikizi nziza na mbi zijyanye no kuzana 5G, ukurabira hamwe ibijyanye n'amategeko, inyubako zihari, ugushyira ahabona urupapuro rw'inzira rwerekana ingene bizoshingwa, ugusuzuma neza kugira ubwo buhinga ntibusinzikaze amagara y'abantu n'ibindi. Nayo mu bijyanye na kunguko hariho kongereza umuvuduko ku byo utumatumanako amakuru no guhamagarana, na muvuduko wa interineti uzogabanuka kubera muri ko mukoresha imbuga muri benshi, ubuhinga buhanitse ku buryo umuganga ari hanze azoshobora gukurikirana ibagwa ry'uri mu Burundi atarinze kuhashika, ubuhinga bukomeye bwo kumenya ivyihindagurika ry'ibihe ku muvuduko munini. Ariko nubwo biri uko, kugira 5G ishike mu Burundi ni ukuvuga ko uwuzoyikoresha n'imiburiburi azoba afise telefone y'amafaranga 150 y'amadolari, ni ukuvuga 300,000 vy'amarundi kuduga, amahera arengeye ubushobozi bw'abarundi benshi. Ngo rero ku bw'ivyo hogabanywa amatagisi yo kuri ayo matelefone. Ishingwa ry'ubwo buhinga izosaba ibikoresho bikomeye kandi bizimvye cane gutora uburyo bufasha kugabanya ingaruka z'imishwarara irekugwa mu banyagihugu n'ivyo bikoresho. Ubwo buhinga buzoshirwa mu ngiro na Huawei, ama nayo ibronse amashirahamwe ya Econet, Leo, Rimitel na Onamobe. Rero ngo urugendo rwo kwinjiza 5G mu Burundi rwatanguye. Ibiganiro hagati y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe na Leta y'u Burundi birabandanya, aho kuri uyu wa kane igenekerezo ya 2024 Ruheshi umwaka wa 2021 habaye ivyo biganiro hagati y'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro hamwe n'abaserukira ibihugu bigize iryo shirahamwe n'userukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi Claude Boshu. Ambasaderi Albert Shingiro na Ambasaderi Claude Boshu bose bakaba baragarutse ku cuka ciza cubaka mu biganiro vyabaye. Inyuma yaho bari bari mu kinyuma y'ikibanza cahozemo isoko yahiye hagati mu gisagara ca Bujumbura, abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu baja mu ntara zo mu bumanuko bw'u Burundi nko mu Rumonge n'Imakamba, ngo mu minsi iza ngo bagiye gusubira gukorera ku isoko muri zone Kinindo kubera igituro gishasha kiriko kirategurwa. Commissaire de police Anise Nibaruta avuga ko igihe cici ari umwanya mwiza wo gutunganya ibikorwa byo gukingira ibibanza bitandukanye bibangamirwa cane cane mu bihe by'imvura. Ku bw'ivyo mu nzego zijejwe gutunganya ivyo bikorwa bozo bikora mu maguru masha, kuko mu mezi make imvura izoba yasubiriye kugwa. Kuri uyu wa kane mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije vyabereye muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke, umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yateye akamo Abarundi gutera ibiti vyinshi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Mwishirahamwe Vikoba iri muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi ryorora amafi ku mutumba Nyabikenke ryashoboye kwimbura ibiro amajana abiri, bikaba vyatumye ibiciro bigabanuka aho kilo cara kigugwa hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bine n'amajana atanu y'amarundi, ubu kiko kigugwa amafaranga ibihumbi bitatu vy'amarundi. Kuri uyu wa kane, igenekerezo ya 2024 Ruheshi, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida, abaremesha kiyago 377 ho mu makomine ya Mutaho na Ryansoro mu ntara ya Gitega amakinga yo kwiyunguruza kuyo mfashanyo ikabije gusahiriza iyindi nkiyo yari yatanzwe muri iyo ntara nyene mu burere bw'ubuvuzi bwa Gitega na Kibuye. Intara ya Kirundo iriko itegura umugwo wo kuryosha ibirori ugizwe n'imisore n'inkumi igirira imyimenyerezo kibuga c'inkino co mu bushaza mu gisagara ca Kirundo. Abo nabari basanzwe bamenyerewe mu gisagara ca Bujumbura bemeza ko bazobandanya uwo mwuga wo kwitabira ibirori bitandukanye mu gisagara ca Kayanza. Inyuma y'igihe kitari gito hari ukutumvikana hagati y'abasengera mu idini rya Isilamu bo muri ico gisagara n'uburongozi bwabo ku bijanye n'igurishwa ry'ikibanza kiraho bita mu Giswahili mu gisagara ca Kayanza. Indongozi z'umuryango w'abayisilamu mu ntara ya Kayanza zagurishije kugira zikinyuranye n'ikindi. Buramatari w'iyo ntara Koloneli Micisha hayo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ari kumwe na musitaneri wa komine Kayanza Gilbert Nyandwi barahazindukiye, akaba yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa by'orangurirwa muri iyo parcela ngo gushika hatowe indongozi nshasha mu muryango w'abayisilamu mu ntara ari nazo zoheza zigafata ingingo ibereye. Yasavye rero abo bayisilamu kutazohirahira ngo barenge ku ngingo izoba yafashwe, ngo kandi amatohoza yimbitse agiye gukogwa kugira abivye ibikoresho vy'ivuriro rye gukira umuryango w'abayisilamu riri mu gisagara ca Kayanza kugacimbira wingwa bafatwe hanyuma basubize ivyo bivye. Akaba yasavye abayisilamu mu Kayanza gutororokanya uburyo kugira basanure ishure rye gukira umuryango w'abayisilamu biboneka ko riri mu kubomoka. Impande zose zashimye iyo ngingo yafashwe na buramatari w'intara ya Kayanza.
Mimi leo waziri wa mambo ya ndani Mesere Ministre na kugalika aliongea kuhusu adhana. Sasa mimi nataka nimjibu na kugalika. Nisikilizeni vizuri. Nataka nimjibu Mesere Ministre de l'Interieur na kugalika. Bado mashehe wako mikoa watamjibu. Monsieur le ministre de l'Intérieur, aliingia mu mambo ya Komibu kwa sababu watu wa Komibu ndio walimuita, Waislamu waliongea kidogo. Hii taarifa nilipata, lakini kwa sababu Waislamu ndio walimuita sikuzungumza. Kuhusu swala la kuhusu adhana, Monsieur le ministre de l'Intérieur nitakugarika hakuitwa na mtu. Aliitisha kikao na akaongea na palikuwepo Waislamu pale mpaka kwenye media hawajamjibu chochote. Mushikirangaji za kugari yaraganiriye kuvyerekeye azana ya Waislamu. Abashehe bo muri komini ntibaramwishura, abashehe bo mu Buyenzi ntibaramwishura, abashehe bo mu Kanyosha ntibaramwishura, abashehe bo mu Bitereje n'amayibabu ntibaramwishura, abashehe bo mu Kajaga ntibaramwishura, abashehe bo mu Kirindo ntibaramwishura, abashehe bo mu Burundi bwose muri rusange ntibaramwishura. Mesere Ministre ndakugarika, Mesere Ministre de l'Interieur ndakugarika, ngomba ndakwishure kuri uno munsi tariki
umunani,
ngomba ndakwishure. umuhamagaro w'abayisilamu monsieur le ministre de l'intérieur ndakugarika utaraturuka umuhamagaro w'abayisilamu wari uhari ukivuka umuhamagaro w'abayisilamu wari uhari gushika mu myaka ushikanye umuhamagaro w'abayisilamu wari uhari nyakubahwa mushikiranganji ndakugarika tinya imana idini y'abayisilamu si idini ya kovide idini y'abayisilamu si idini y'umuyisilamu idini y'abayisilamu ni idini ya allah kuri ubwo rero nyakubahwa mushikiranganji ugeze umutekano ndakugarika tinya imana aho uherereye umenye muri uwo nyandiko ndavuga ikibanza uherereyemo ni ikibanza cya allah tabaraka wa taala isi witaye ko nimba wicaye nimba uryamye nimba uri mu biro isi uriko ni isi ya allah tabaraka wa taala mu mwanya uwo ari wo wose allah tabaraka wa taala arashobora kuguterura akagushyira hejuru ukaguma mu kirere gushyika ku munsi w'imperuka monsieur le ministre de l'intérieur ndakugarika tinya allah ku ruhande rundi tinya imana yakuremye ngomba ndaguha ubutumwa ugushikire aho uri hose icya mbere ndakumenyesheje kuri uno munsi w'itariki indwi ni ku munsi wa kabiri igihe wari kuravuga igihe wakoranije abantu harabona za mediya zirakumvira ziravuga wavuze uwisilamu ni icyoza amavideo yawe turayafite odiyo zawe turayafite tinya allah wavuze icyoza uwisilamu idini ry'uwisilamu utaravuka ryariho urakura ririho azana zitangwa uno munsi kubera allah tabaraka wa taala yakuhaye icyubahiro cyo kuba umushyikiranganji
nubwo bakufa mbona matatu ya vita utacyobohe icyo cyo kuba
niyo mpamvu bashaka guhamagara y'abayisilamu ukaguha icyoza niyo mpamvu uherereye isi yose ubu ni ukwiye kuvuga nabi utishimye ko monsieur le ministre de l'intérieur ndakugarika utishimye ko mu mwanya mutoya allah ashobora kugushyira mu maboko yiwe ndabikumenyesheje icyo ndakubariye ubutumwa bwa mbere ndaburungitse kuri son excellence le patron du pays monsieur le président de la république
du burundi
evariste ndakurungikira ubutumwa bugushyikiye
du burundi
umushinga nawe ndakugarika ariko akononera urugendo gutwara igihugu son excellence evariste umushyikiranganji w'intwaro yo hagati ndakugarika ariko akononera porogaramu yo gutwara igihugu vuba bishoboka
mese
son excellence perezida evariste ndakugarika
ndamwakira
umubwire ajya kuri media asaba imana imbabazi kuri media kuko aho yabikubwiye media yari ihari agende kuri radiyo y'igihugu asaba imana imbabazi asaba n'abayisilamu imbabazi mu minsi indwi ndayimuhaye natabikora ndakugarika monsieur le ministre ndakugarika aho uri hose niko ndavuga ngaha mu misigiti nzazi yuko hariho abakozi bawe no hanze yo mu misigiti barahari ubutumwa nzazi yuko bugushyikira uno munsi aho uri hose genda kuri media kuri radiyo y'igihugu usabe imbabazi aba usabe imbabazi n'abayisilamu mu minsi indwi ubwire icyo kintu atari uko son excellence perezida de la repubulika evariste nataguhagarika akazi tuzasaba iduha aba guhagarika akazi utashyize mu ngiro mu minsi indwi yo gusaba aba imbabazi n'ubuyisilamu ukamusaba imbabazi idini ry'ubuyisilamu ni idini ryo kukiniraho Monsieur le ministre, Dakugaika, wakuse ubisilamu ubisangaho. Wakuse adana ubisangaho. Uno munsi, Allah tabaraka wa taala, aguhaye irimo ungere z'igihugu. Hanyuma uvuga ati ihamagaro rya ama ngo riratere isibe mu bantu. Ihamagaro, umuhamagaro wa Allah wavuye mu ijuru ushyikira abayisilamu ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam arawigisha umuhamagaro kuva ibihe n'ibihe wowe ufunze umuhamagaro uriho azana iriho. Uno munsi urashobora kuvuga yuko ngo azana irakira isibe ngo muraryama birababuza kuryama. Ubuhunye imyaka yose mesele ministre ndakugarika umaze uryama adani iriho kuguno munsi muri iyi minsi itatu cyangwa itanu niho adani igisongere niho ushobora guterura guhamagaza abantu guhamagaza media ukaganira ku cyerekeye adani. Tinya Allah, tinya Allah, tinya Allah vuba, tinya Allah vuba.